dhagaxa dhulka dhahabka dhiinkiyo khayraadka dhulka sidii dhammankiyo dhagaxa dhulka dhahabka dhiinkiyo khayraadka dhulka quraysh dhalaadiyo dhammayso gube dhidibka noloshiyo dhigaha farxadda quraysh dhalaadiyo dhammayso gube dhidibka noloshiyo dhigaha farxadda
Hey, hey, the tea, the guy, the show.